kai e holuna pe anai kalauki me heleo a alai mapumai e hea hea maunei aloha e aloha no aloha ka hali ali amau he nani e he nani no he nani ka nohona pili kai lauele ka mana o ike au moi hia ai ka ula leo ke kai ka iave ka haupu aloha e ho'omali e maunei aloha e aloha no aloha ka hali ali amau e nani e nani ka nohona pili kai he pili kana ka malulu niu hei mai ana me ka pohu e hue a he vehi ho I kohi I kua e e ka hiko maunei aloha e, aloha no aloha ka hali ali amau he nani e, he nani no he nani ka nohona pili kai puana I ano ka ehu o ke kai ia hanu a ala o ke au moi moi a e ke ala e alo ai e ho o lale maunei aloha e aloha no aloha ka hali ali amau he nani e he nani ka nohona, he nani ono, he nani ku uhome.